Seni vice vigushima Ava yobo cheva weva busindize Vazarati kozorjingo ma yawe Watangazu shobo zibgawe
Umumura ichika
chawe mazi binyabuzima byose ukabihazi cyo byifuza
umugura ikiga Kuye kumutima Umumura ichigawa